Ke onye chiranye ne mba ni Nigeria.
Atiku Abubakar ni Peter Obi.
Ke onye buru governor of Delta State.
Ifeanyi Ato Okowa.
Ke onye buru senator of Delta North.
Peter Nwaobuchi.
Ke onye nochi anyanye ni Abuja Ndokwa Ukwane House of Rep.
Nicholas Osai.
Ke onye nochi anya Ukwane ni Delta State House of Assembly.
Christopher Ocho.
Ndokwa is the chair.
Friday Osanlebi.
Ndokwa West.
Charles Edetulu.
Ke an Ndokwa Delta State ke Nigeria ba mama. Vote ni PDP. Power to the people.
Ma, on va voir.